Dumelang, and LVA into ka mpa support ya number one counseling, number two di program tsa yona e bile ke tshele kudu ka financial problem ke sana mathata di tshelete in route lo be di tshelete, number three a tsa mali rena ba re fa full support go ya go court. Thank you, le tshware jwa le ene le ba bangwe le ba support ka mphanano ke a leboga.